Imuvi yethu namhlanje siqala ngabangani ababili bamantombazane kwakuKatie noSloan. Babeyimisele ngokuyothola umsebenzi waseplazini elibizwa ngeEcofield Organic Farm. Bakuthiwa liyakhokha lelo plaza. Nabo futhi babeyimisele ngokuyishiya kancane impilo yasedolobheni baye endaweni ethule eshaya umoya. Ngakusasa ekuseni bathatha uJason, umalume kaKatie oyiphoyisa, wayezodlulalale kwigirlfriend yakhe ngaphambi kokuthi adlulele efarm ngakusasa. Abashana bakhe abawuKatie noSloan baplana ukuthi bazosebenzisa amagama ayifake mabefika ngale. USloan wathi uzoyibiza ngoHeather, uKatie wathi uzozibiza ngoRipley. Ngakusasa ekuseni umalume wabo yiphoyisa uJason wababeka e-bus stop la bazathatha khona ibhasi. Ngokuthi umalume Jason wayeyiphoyisa futhi efuna babe safe, wathi kufanele babe ne-code name okuyigama bazolisebenzisa uma besenkingeni. So igama abalisebenzisa bavumelana ngokuthi bazosebenzisa igama lithi Apple uma ngabe be-safe, okuchaza ukuthi uma be-chatter or beshiyela umalume i-message bazogcina ngegama lithi Apple okukhombisa ukuthi basaphephile. Wathi umalume Jason bashiya e-bus stop bathola ukuthi ibhasi kusazothatha i-hour ukuthi ifike. Babona kungcono bayobamba isikhathi ngokuthi bangene e-restaurant. Bese ngaphakathi wangena abesilisa abawu-2 nabacela ukuba join etafuleni. Amantombazane azi-introduce ngalamagama ayifake kade beyiqamba wona ebusuku. Abesilisa babatshela ukuthi bayalamana amagama abo uJed noLucas. Labo besilisa bawathembisa amantombazane ukuthi bangawathatha bawapulift bawahambise lapho kulelo plaza bathi baya kulona. UKatie noSloan babona kungcono ukuthi bayiseyive le mali yebhasi ngokuthi bathole lift kulamadoda amabili. Laba bafana babalayisha kwiveni labo elikhulu behleli bonke ngaphambili. Kodwa babona imoto isidlula la kufanele ngabe amantombazane ehla khona. Lokho kwamangaza amantombazane abuza ukuthi kanti kuyiwapi. Kodwa amantombazane ehla esehla komunye umuzi. Lapha amantombazane emukelwa khona isalukaze esiwumama ozala labafana ababili uJed noLucas. Lo gogo watshela lamantombazane ukuthi la ekhaya banobuntu. So lamantombazane ngaphambi ukuthi ahambe ayosebenza eplazini ucela ukuthi bangene baphuze itiye. Bathi sebengene ngaphakathi uKatie wathola imessage eqhamuka kumalume wakhe oyiphoyisa umalume Jason. Kodwa uKatie waphendula ngempendulo ukuthi ba safe basaphephile labe khona esebenzisa i-code word yabo Apple. So amantombazana enjoy breakfast lapho babedla khona uphaye bewuphuza netiye. Kodwa amantombazana athi phuza lelo tiye bazizwa bebadizi bengasaboni nakahle emehlweni ngoba lalidragiwe lelo tiye. Ngokubona lokho amantombazana aphuma abaleka nabo labo besilisa baphuma ngemuva bebajaha ngenxa yama-drugs emzimbeni yamantombazane aphelelwa amandla wela phansi. Bafika abafana babathwala sebequlekile. Amantombazana aphapha mangakusasa ekuseni ebesebosho ngamaketanga ehlathini endaweni eyayinama-container amabili. Athe sakhala amantombazana kwafika uJed wawatshela ukuthi uyawemukela ekhaya lawo elisha ethi waphathele iy'mpahla zokugqoka bazothola namanzi okugeza wathi abakhululeke bazodla balithole netoilet. Ngokuhamba kwesikhathi amantombazana ayeseyigqokile lezo zinto ayilethelwe uJed. Kwathi ibhosi yalabafana igama layo kwauBoris wathatha iselfoni kaKatie efuna ukuchecka ukuthi akekho nomuntu osenolwazi ngokulahleka kwabo. UBoris ngokubona amamessage efonini kaKatie wabo ukuthi bebeqamba manga ngamagama abo. Wayebabuza futhi nangeli gama elilokuqhamuka yonke indawo elibhalwe Apple ukuthi code name yokwenzani leyo. UBoris ngokwazi ukuthi code name yokuba safe waphinde wasebenzisa lowo Apple ngokuphendula umalume wabo ngokuthi ba safe. Wabakhombisa namashawa anamanzi akuma plastic bags. Abuyelwa yithemba amantombazane esebona iphoyisa liza khona la likhombele izigebengu ngesibhamu. Kodwa amantombazane ayengazi ukuthi nalo iphoyisa lihlangene nezigebengu eyithumba amantombazane ziwadlwengule. Iphoyisa lakhetha uKatie ukuthi kube nelizongihlwengula. Kwathi liqedile iphoyisa ukudlwengula intombazane laphuma lahamba. USloan wangena ngaphakathi kuzoduduza umngane wakhe uKatie owayetraumatized emva kokudlwengulwa iphoyisa. Umalume Jason wayesephatheke kabi ngokuthi uKatie ubhala same sentence lekade ibhala izolo. Akasenzi nalento athe uzomtshela yona ukuthi ubethe uzomupdate ukuthi bahambe kanjani. Kwathi emva kokuhamba isikhathi kona ehlathini uJed noLucas bamukela elinye icustomer elizothenga ucansi komunye wamantombazane. Le customer lesibili lona langena lakhetha uSloan ukuthi lilale naye. Alisilima nengqondo engathi liyasangana ngoba intombazane laqala layicishela ugwaye esiswini. Umalume Jason wayesahlele kwigirlfriend yakhe wafonela emsebenzini la ekwakuzoya khona uSloan noKatie beyosebenza and kwamthusa ukuza ukuthi la mantombazane awafikanga since izolo. Watshela igirlfriend yakhe ukuthi abashana bakhe basenkingeni waphuthuma khona lapho kuyobabheka. Ehlathini izinto zaziya ngokuwashubela amantombazane ngoba icustomer lafika lapho lazifihla ubuso ngemask yengulube kanti nawo amantombazane aqala agqokisa ubuso ngamamask. Indoda yemask yengulube yaphinde yakhetha uSloan yamfaka ngaphakathi kwi-container. Yathi siyambili indoda yemaski engulube kwaba uKate wayeduduza uSloane. USloane wayesetraumatize kakhulu kunakuqala. Esingamazi ukuthi indoda yemaski engulube yayimenzeni. Simbona umalume uJason eyongena epolice station yangakuleyo ndawo. Kanti ke bhad uzosizwa uyena lo sheriff wephoyisa elisigebengu elihlangene nama-human traffickers. Umalume uJason walitshela lephoyisa ukuthi yena uyi-FBI agent. Watshela lo sheriff ukuthi udukele umshana wakhe. Umshana wakhe nomngane wakhe bathunjiwe. Umalume uJason oyi-FBI agent waphinde wadalula imfihlo engalazi leliphoyisa ukuthi lisigebengu ngokuthi alitshele ukuthi isizathu esenza acabanga ukuthi umshana wakhe uthunjiwe yingoba lokho esebenzisa i-message akade ayisebenzisa izolo ngokuthi word of safety bebethe u-April for osukwini la izolo kwathiwa namhlanje bazosebenzisa another fruit but still uKate yena usabuya ngo-April. Khona lapho usherif wephoyisa lisigebengu waphuthuma ehlathini kuyotshela laba abanye abathumbi ukuthi umalume walamantombazane uyi-FBI agent nanokuthi uKate uqambe amanga nge-safe word. Iy'gebengu zakhuluma zodwa seyiphatheke kabi ukuthi le nto yabo akumele iziyaziwa amaphoyisa ama-FBI. So kwathi uBoris njenge bhosi yabo watshela uJed noLucas ukuthi ababulale la mantombazane bathathe imizimba yabo bahambe bayoyilahla vela usekho umsebenzi wabo. Kukhulunywa leyo nto nje ababona ukuthi uSloane uyilalele yonke inkulumo. Kwathi emini yangalolo suku umalume Jason oyiphoyisa le-FBI wavakashela le-restaurant engase-bus stop ayishiye kuyona abashana bakhe. Wabuza indoda eyayidayisa khona e-restaurant. Indoda edayisayo yamtshela umalume Jason ukuthi wawagcina lawo mantombazane ethathwa yi-van enkulu eblue ye-Ford eyayingenakhenophe. Kusuku olulandelayo uSloane watshela uKate ukuthi uzuya abathumbi bekhuluma ukuthi bona bobabili bazobulawa kuthathwa imizimba yabo iyolahlwa. Ama-kidnappers ngenkathi eseplanela ukuthi abulale amantombazane babuyisa le ndoda ende eyayike yashisa intombazane ngokugwayi bathi ayezowagada la mantombazane. Uhlanya lwathi lisawagadile amantombazane uKate wazama ukuthatha ama-chance ukuseduza lolu hlanya. UKate wasondela kancane uthe uma eseseduze kwakhe wavelwa umlumo uqhoqoqo wawuhlephula ngamazinyo. Khona lapho amantombazane athatha okhiye bozankosi kulelu hlanya bayiqaqa bayikhulula emaketangeni babaleka. Iphoyisa elikhohlakele lafika ngemoto ngokuthi vele liphethe isibhamu lalithi lizoqeda semthani ngamantombazane liwadubule. Lati lisaqhele kancane emotweni yalo ephoyisa labona ngemoto yalo esisuka amantombazane eseyintshontsha imoto yephoyisa. Amantombazane adrive imoto ahamba azoyongena esitolo esiyi-hardware. Bafika e-hardware bathenga amathuluzi abazowasebenzisa. Babuza indoda edayisayo e-hardware ukuthi yamazi noBoris umnikazi we-truck e-blue. Umdayisi wase-hardware wawayalela amantombazane la ehlala khona uBoris. Athi amantombazane asecashe emzini kaBoris wangena endlini uBoris enganakile. Amantombazane aqala lapha amjikijela ngama-nail spark tennis balls ayemgwaza emgxokoxo ebusweni. Bawashaya iy'nqwaba lapho agcina khona uBoris esephelelwa amandla. Lapho uBoris ayesecela khona uxolo emantombazaneni wathembisa nokukhokhela amantombazane imali uma ngabe engamxolela. Khona lapho phambi ngomuzi kaBoris ekukhona khona amantombazane kwapaka imoto kamalume oyiphoyisa uJason. Kanti lapho amantombazane ngaphakathi ayebuza uBoris ngalo mliso begqoke imaski engulube ukuthi ubani. Ngesikhathi uBoris engafuni ukubatshela ngendoda yemaski engulube bamgwaza nge-makeshift spear ey'nqeni washonela khona lapho bemgwaza izinqe. Kwathengena ngaphakathi umalume uJason wathola ukuthi amantombazane esephumile abaleka. Weza ukuduma kwemoto ehamba amantombazane ephuma ngemoto. UKate noSloane babaleka ngemoto ngesikhathi umalume wabo uJason ephuthumisa uBoris ogwaza izinqe esibhedlela. Iphoyisa elisherifu wesigebengu latshela umalume Jason oyi-FBI ukuthi uBoris lo kade limlethe esibhedlela iphoyisa besevele seshonile already. Laba worried kakhulu iphoyisa uJason mayelana noBoris oseshonile belisafuna ukumhloma ngemibuzo. Lasuka khona lapho iphoyisa lafonela ifoni yomshanalo uKate. Yavele yaringa khona la endlini kuleli phoyisa lesigebengu. Same time ladonsa isibhamu lakhomba umalume kaKate uJason ngesibhamu. UKate noSloane bamisa imoto eduze kwesonto sebetholile ukuthi indoda yemaski engulube umfundisi wakulelo sonto. USloane wangena ngaphakathi esontweni waqonda ngqo kumfundisi womdlwenguli. Umfundisi wathi sanaka uSloane ongaphambi kwakhe. UKate wamsakaza ngenduku ye-baseball ngemuva. Ngesikhathi amantombazane se-drive imoto yayihudula umfundisi imbophele ngemuva. Amantombazane amise imoto. Athela umfundisi ngopetrol umzimba wonke. Bamlayita ngomlilo. Washa bamshiya kanjalo. Bahamba. Usheriff wesikhohlakali wayesethumbe umalume uJason oyi-FBI. Usembophele esitulweni. Phezu kwakho lokho, wayesethumbe nabanye besifazana ababili. Kodwa kwathi kusenjalo uKatie noSloan amantombazana amabili angena. Amantombazana ambopha uSheriff amhlanganisa nesitulo amdlalisa igame ekuthiwa iRussian Roulette yokufaka ibhulethi eyodwa esibhameni round isisondo le 38. Kwathi lapho esexolisa ngayo yonke indlela uSheriff. Kuyingane esikhathi uKatie ukuhlaba ngenhlamvu ekhanda eshona same time. UKatie noSloan babakhulula abantu besifazana ababoshiwe. Babatshela ukuthi bayoqaqa umalume Jason bamkhulule kodwa bangamtsheli ukuthi basezobani. Umalume Jason wayebabuza abantu besifazana ukuthi ubani ubulala uSheriff kodwa laba besifazana bashonga ukuthi ubani. Emva kwalokho amantombazana avakashela isalukaze esuma walabafana bayigebengu. Amantombazana amdrag umfana kaGogo uJede bambophela esitulweni. Ngakwelinye isayidi babebophela uma wakhe. Umfana bamsakaza ngenduku yebaseball ekhanda. Uma wakhe ebuza bathi sebeqedile ngoJede bathatha isalukazi bawusibeka phambi kaLucas kodwa kunokuthi bambulala uLucas bamqaqa intambo bamnika ibaseball bat bamtshela akaphahlaze ikhanda likaGogo isalukazi soma wakhe kodwa uLucas wathi mayethi ngeke akwazi. Amantombazana amdubula ekhona. Amantombazana ambambisa isibhamu uLucas kwaba ngathi uyidubuleyo. Umama wabafana selikazi naso sasibancenga sithi sizobakhokhela imali. Mabe ngasixolela. Amantombazana esikhundleni sothi amxolele uGogo. UKatie wathatha umshini okugunda utshani wamsarha ngawo wambulala. Ngakusasa umalume Jason wathi eseyobabheka kubo wafica amantombazana omabili ephila impilo yawo ngendlela enormal. Ayepakisha iy'khwama zawo etshela umalume Jason ukuthi ayahamba ane-trip eya eNew York City. Sicela ukuyibeka lapha ya namhlanje bafethe imovie.
Ngiyanazeka majita senzokhala futhi njengemovie kaRose. Nithi house tea waphinde wayidlisa i-team. Ya bafethe ake siwinise abesifazane kulokho. Celebrate Women's Month.
Derisor is a beat team.